Kabangani bami khethukhamba nawe. Ngishiye zonke izinto ezimbambayo, mina ngifuna wena we baby.
Washa
chiye bonkabanga.